Nairobi School. Life is cool, not bad. Nigino siepe mabeyo, ibe negi, negiro loso, negi konya giparo. Natimo music festival, natugo games. I enjoy somo, English, Kiswahili, Malona. Nangi dream ma abiti matek, daga life kaka jomoko daket. Nasako fenyoka, nagitako class teacher wa imane kwa mduaraga. Koro kanata mraye no wang. Bano maya max bacha kano classes, kano nega de class 7. Odwano ki stata ameng sene wane school imiti mono kube. All school nonge yo nyaka babage, nyaka sister na. Nadire mistress wa bapimu ni. Lakini oge gimnote imo, nwacho ni mago tugo manyiri ye mage mugi jupo. Nijo let, kata mamwa nuka nisoga. Eno bet koda kano idoka suor nyamuna beno makaga ibuwa. Nante igni ya Paga Beach. Kuro eno ongisani kawo bet oborita. Dono ya git maru ya pima nopo. Nolokreni kuro nokanyati kuro na nyakat kaka mada onda arit nyatina chandruok makalo gi nyatino nibaku ne dwara nyamino nokdwara nikech injino kuro nyathi mane lit na ento nokolit na then nopima toyud anything positive each tok nobuoga but tuwe manobuoga. I can't tell any boss about it. Maybe some more will continue the life. Our life not to do pain and to. Niri magi nyogi into katamu matim rangi gimagi gimatim rane gimaraj. Nego jupunje ma aras nitindo nego kaone bi atua. Ginye gikma jogo timo, but okinya take any action. But gibe tindo manyiri oso. Podangi ops, bonche moro koro at least abede e life moro ma nadwara cha. Kos manacha kubonda tie, kwenye che moro ka indo tich. Tabinyo charanda kura nya tuwe ngu, ket sweta tonigi pesa. Engwe tine, education of room kind of pesa mbeleni tanya endelea gi school life nyaka move on ba abedi gimnadu arbit in life.